imyiteguro gushika ubu ndavye muri rusangi byagenze neza abakinnyi baritanze mu myimenyerezo barerekana ko bashaka n'inguvu gukina kugira ashobore gutsinda urukino rwa Sudan kandi nibaze ndavye nyine bameze ndazi nyine mu maso ndabaraba nkavuga nti ambiance ni nziza bameze neza urukino rw'ejo n'urukino ruzoduha intumbero yo gutangura neza eliminatoire ya Cannes 2019 no kuvuga ruko abakinyi bose bameze neza muri rusangi na wagihara ba utuntu tudukondoka mugabe benshi si cyane barashowe kugira muvuga kilometa gusubira mu myimenyerezo bese bamwe hageze igihe kubera bavuye hanze murabona ibintu bya klima intumbero y'intuze ugasanga klima yamugoye yaragize utumarezi tumwe mugagushwa uno munsi nabo nyine bameze neza nibaze ko urukino rw'ejo tuzorukina twitangira igihugu dushobore kurutsinda
be urugo wa Sudani y'Epfo murawuzi aho mwiteguye mwisunze yuko urubakina canke hari ikintu umunsi
ego turaje muri rusange mu Sudani twari bwakine twari mwaje muri group imwe muga uravye tukaraba inkino bamaze gukina turabona ko ari umugwi ukomeye atari umugwi wo kujajara turabona ko bimwe tuvuga bita bibe byo gusekana amadiwe urabona ko bakina menshi kandi kanatsinda bakina benshi bakina muri championnat Sudani yo haruguru nibaze rero ko ari urukino nkuko tuvyumvira ngo batanguye umukino batevye nibaze ko ari urukino ruzuba rukomeye kuri twebwe rukomeye kuko nta kuvuga ngo ntavyo bazi kuko murazi ko umupira ubu uteye imbere ku rwego rukomeye rwose nibaze rero ndavye nka match yabahujije na Mali tukaraba urukino rwabahujije na Djibouti turabona ko ari abantu b'imisore kabisa bakomeye twaravugaye n'abakinnyi turavuga ati urukino si uwo gufitinisha kandi dukinira iwacu tugira amahirwe yo kugira bimwe bita publike yacu abakunzi bacu nibaze rero ko tuzoshobora kugira igishoboka cyose kugira dutwara amanota atatu
Ibanza
ari cyo bisigura ko mwanya wacu uvuga ngo kubera bari imbere yacu turavuze ingene twifata kuri drapo ubwo buntu ubona umengo ni buto nibo bugaruka ugasanga vyabaye binini hajya wifashe ku drapo nk'umurundi urashobora kuvuga uti okay undwo ndirimbira igihugu cacu mugabo nta namwe twese ubona turimbira burundi bwacu twifashe ku mutima okasuko ego tura uri kurarimbura shamu mutima ico kirimwo turavuga ingorane zagiye ziraba mwarumvise umukino ni bakuyemwo ugaca usanga biteye icuka kibi bizanye injyane mu bakinyi ugasanga je ndavyo nabyo rokene twatsinzwe ngada Niger hajya sinavyumvise kandi tugiye tugatwatsinda bya bindi nyene urumva n'uruhombo twagize abakinyi bagize cyari gutuma batera imbere nutwo tunuro twose twagiye turakemura bukebuke n'ubu tukiriho kugira turabe ubu rero ko dushobora gukina turi ikintu kimwe turiho dukinira igihugu cyacu burundu
bega ko cyabimba umuntu atari ngije rugero aba bakinyi twumva bari mu bihano kandi yabonyesha makuru tuga tubonye mu kibuga tubona ko bashoboye bizo bihano bizohera ryane ni determiné
mu bisanzwe twe nuko dushikuza gose hajye ibihano byaratanzwe muga byaratanzwe turege kuguma tuvuga rya zina nyine ngo naka je ndazi kunda vye nk'ababunga ndabona ko nabo ejo muzo mbwumva ngo banaka muga tugerageze tuje turahinduka duhindure ujya mugira ashobora kuba ari mu gihano je nkara nkavuga nti okay nuwo musaba ikigongo yo musaba ikigongo kubera ari karakora muga ico nabonye ngaha usanga sinzi ko harimo abagenzi babo ugasambura mugira publicity ahubwo hakumufasha mu muri ko muramwicira kubera ngiye kuranga jambwa nti none uyu kumenye ngo ntagitangaza ariko arakora muga ndavye nka example nka papa Claude ahubwo sinzi igituma mutamaje ati papa Claude yagarutse gute twaragiye turaba match dusaga uyu mukinzi twafata umukenera e pourtant ntiyarimo muga tuguma tuvuga abahanywe kandi mumenye ko discipline hajya muri football ivyo byose journaliste Theodore abajije ati ivyo vy'imigwi vyose hajya kugira no musubire ekipe ya football il faut au moins kugira abajuwe rugerageza uvize abajuwe 30 uraba ko basangiye imico bashobora kumvikana hajye maze kugira umugwi batumvikana ekipe ya football hajye gufise nico yituma umuntu umusubavuga ati ekipe ya football umunsi ni generation ni generation kubera muri mu myaka imwe murubahana kandi mukagiye ikogwa munakubwiye arumva murashobora gusanga je ndavye na compara nka 2005 na 2017 abari kijya giye nabaruba Selemani yeze zubati twe twarigeze kugira ikipe ikomeye uravye mu jwere mwumwe mugabo nta kandi twigeze tukina aho cuvuguti ari nza bivuga haragahaze aho gahaze rero nico yituma ubu sumukinyi gusa abasaba kinyi ubu nabagenze kugira ingorane usibaho tugerageze kwituka kuko sinshobora kubitora mu tujenye babishatse turabishobora mugabo badashatse ni vya nizosanga tugira umugwi mu gusanga sumugwa wa football ikipe ya football kumbe bo kwanza tuko turondera ingede aho bakinyi binjiye mu kibuga biyumva namwe ko ujya gize ciza nkuma mashi nanyi nzaga ku mashi aho nozo twibutwa mu biseruka ya gihugu Ego gaye twaramunkiye utumire nivyo muga haize tukurunga ikabubonye nibaza ko yari yabonye aca ravuga ati kuri urukino ntashobora kuzoba ari disponible demo nyamaze kumbwira gucyo n'ingufu twamushize ko navuze nti umuntu agize gucyo ni bimwe nguma mvuga umukinyi uramuhamagara murazi ko twigeze gutanga namandi y'amahera menshi kubera amandi ashika ya 6000 dollars hajya niyo dusinda ko umuntu namwe twari kuja mugo maze kumubwira ubutumire nimwe mvuga ati none ko twamuhamagaye tumukeneye mugo urumva nawe ni bibiri je ndavuga tanke technique mvuga nti arashobora kuba yumva atameze neza mugabo ivyo ntuvuga ngo nta mwanya ufise uragerageza zibuga ituba ta mwanya ufise parce que ngihugu kiba yitumye ko kandi ngihugu kigutumye ko hajya ni ibintu bikomeye cyane ni ibintu bitanga nisho nziza mu mugi wawe rero nibaze ko sinzi nzogerageza zuye turavugana mugabo kuri je uvuze gusanga na mwanya ufise twamuhaye ubutumire twagize ingufu tukagira iki twarondera ibyo bipapuro byiwe nibaze ko abamushikira naravugaye na mutima niwe kenshi baba ari kumwe ntiyasigure nawe neza ngo ntumokegwe mugabo nace nibaza ko peut-être ivyo barije vya vacances canke ari karondera ekipe yindi hajye nzo turabona ibintu byose mu nzira mbi je nivyo nibaje ko ari mu masoko ubu bahareze mugabo nibaza ko aje gakiriye igihugu cy'u Burundi peut-être ari kumushushonziza hari Chahi ya shuwa uwa kumagara iwe, sinzi, ifzio ni personeli.